uno munsi ni press conference yo kubwira abarundi n'abanyamahanga bose musangi yuko sinema bamaze imisi babona kuri rezo sosiyo kuri social media uno munsi raja kumugaragaro amesha makuru maza kuba bambere kuyibona ariko ino trailer irashobora guca ibituza kubona ngabe irashobora guca bijya kuri STV nka trailer number 1 ariko ntibatahure ko ari episode ya mbere episode ya mbere official kabisa izotangura kujya ko ku munsi wa kabiri ibi twabigize kumvo iza kugira abantu bihe umwanya wo kurindira eka no kwitegura neza badafite utumega batugure kugira saa 12 zo kumugoroba amasaha mu Burundi ku munsi wa kabiri niho isinema izobigiye kuri STV official episode ya mbere hama ibindi bikurikire ego reka ngarukire ngaha ndibaza byinshi muraza kubibona abakinyi bose bari ngaha n'abadufashije bari ngaha so ndibaza mu ncamake nivyo murakoze cyane
TV Burundi presents Beat News.